Genzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza cuno musi mwibuke yuko turiko turiga igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana ku kivugo kivuga ngo uri no gutwi niyumve uri no gutwi niyumve uri no gutwi niyumve kandi mwibuke yuko twatanguye igice cha kabiri cy'ivyahishuriwe Yohana akaba aricyo turiko mu kigwa cacu giheruka twari twabonye incamake yabona ubutumwa Yesu yandikiye amashengero ndwi kandi twari twize ishengero gambere ya Efeso twari twagize ariko uno musi twiga ishengero rikurikira canke se igihe gikurikira ca kabiri cy'ishengero rya Kristo aricyo Simuruna. Reka tucugurure icigwa cacu cy'uno musi ni Simuruna, ariko imbere yuko twinjira mu ido nido gicigwa muhundire twishire musi burinzi bw'Imana mu gusenga. Uhoraho mwamushobora byose, turagushima cyane kubera yuko twitaho buri munsi. Ubwo tugiye kwiga amajambo yawe, nureke ijambo ryawe rihinduke umuremyi ritureme gushasha, ridihe kumera kuba bashasha. Mu gihe twiga amajambo yawe, buri wese akumva ibimufasha nibihindura ubuzima bwiwe. Mwami nuhindura ubuzima bwacu, maze ubwo twiga amajambo yawe tugire nk'uko ugomba, udehe kugira ibyizigiro byo mu iherezo ryacu no kwitegura kugusanganira ubwo ugiye kuza vuba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nyuma yo gusenga, icigwa cyacu cy'uno munsi kivuga ngo icete cyandikiwe ishengero rya Yesu gisimuruna. Icete cyandikiwe ishengero rya Yesu gisimuruna niko icigwa cacu cuno munsi kivuga. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero gisimuruna utuwambere kandi uyiherezo wari yarapfuye kandi akaba muzima aravuga ibi ngo ndaza amarushwa yawe n'ubworo bwawe yamaro n'umutunzi n'ibitutsi by'abiyita abayuda atari bo ariko ari sinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugira ubabazwe, ehuwo mugwanizi agira ashire bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe kandi muzogira amarushwa iminsi cumi. Wame uyoboka gushika ku rupfu, nanje nzoguha igitsibo cy'ubugingo. Bino gutwi niyumve icyo mwemo abwira amashengero, unesha ntacu rupfu rwa kabiri ruzomugira. Ivyahishuriwe Yohana igice cya kabiri ku murongo w'umunani gushikana ku murongo wa cumi na rimwe. Mu kwivuga Yesu yagenda akoresha imvugo yerekana ibyo yaba agiye kubwira buri shengero. Mu kwivuga kuri Efeso yerekanye ko ishengero ryiwe n'abarigize byose biri mu biganza byiwe, ntawoshobora kurimushikura mu kiganza. Twari twabivuze, ishengero rya Simuruna ritegerezwa kuba ryarahuye n'ibibazo byo gupfa. Iyo akaba ariyo mpamvu Yesu mu kwivuga yivuze uku gukurikira, kandi wandikira umumarayika w'ishengero gisimuruna utuwambere kandi uwiherezo wari yarapfuye kandi akaba muzima akavuga ibi. Hategerezwa kuba harimwo ibintu byo gupfa n'ibindi bintu bisaba kurambirwa kugira ngo Yesu abe yokwivuga yuko ari wa mbere n'uwiherezo ari washibura byose ari wakwiye kwizerwa Simuruna ni gisagara cha kabiri gikurikira Efeso kuri rya barabara rinini gigihamo Efeso Simuruna ni cikurikira hama hakaza Perugamo hama hakaza Tiwatira Sarudi Filadelfia hama Laodikia Simuruna ni jambo risigura ikintu kimota neza cyane cyane iyo bagihonyanze cyanye bagituriye cyanke iyo bakigosohoye cyarushiriza kumota neza ico gisagara bacitiriye iryo zina kuko cyari caraciye mu bihe bigoye amapfa na karanda ariko nticasenyutse kandi cagumyeho muri bijya bisagara byose byavuzwe iki cyonyene nico gisagara na maginga ya kigihari ahano shobora kubereka inyubako zimwe zimwe z'ikigihe cyo muri ico gisagara cya Simuruna murabona yuko nabububatse ari heza cyane muri iki gihe nkuko nabivuze iki gitegereza kuba ari cya gihe abakristo bicwa ku bwinshi ariko bakabandanya bagwira ubukene n'ubutunzi ngo ndazi amarushwa yawe n'ubworo bwawe yamara umutunzi aha Yesu yatangiriye amajambo yiwe asa no kwivuguruza kudasanzwe aho yemera ko bakenye nyamara kandi akavuga ko ari abatunzi ariko se mu byukuri ninde mutunzi wo muri iyi si ni umuntu atunze mu kwizera akaba ari umuragwa hubwo ubwami bw'Imana ubutunzi bwo muri iyi si si ubwo abantu baharanira kugera ko akenshi ubuno butunze abantu benshi baharanira kugera ko bukuronsa umunezero wo muri ubu bugingo ariko mu nyuma bukagukura ko amahigwe yo kuzogira ubuzima buzira iherezo abakristo mu gihe cy'ishengero rya Simuruna bari bafise kino kibazo cy'ubukene kubera yuko nta wabaraba bari bakenye mu by'ukuri mu buryo butandukanye ariko bari abatunzi mu by'impe muri cyo gituma Yesu yavuze yuko ari aboro aboro bo mu buryo bw'umubiri ariko nabatunzi bo mu buryo bwa mhemu ubutunzi bw'isi nibiceri gusa ntabwo ari ubutunzi bwo mwijuru oya nibiceri gusa nibitutsi byabiyita abayuda taribo ariko ari sinagogi ya Satani ijambo abayuda ntabwo hano ryakoreshejwe mu kuvuga abayuda nk'ubwoko bw'abaheburayo ahubwo hariko havugwa imico nk'uko bigaragara hakoreshejwe igipimo cy'ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana imvugo ya Paulo irushaho kumvikanisha uku kuri aho yavuze ati kuko mu Yuda wo kurukoba atari wo mu Yuda kandi ugukebwa ko kurukoba ko kumubiri atari ko gukebwa ari ku mu Yuda wo mu mutima niwe mu Yuda kandi gukebwa nuko mutima nuko mu buryo bw'impemo atari uko mu buryo bw'inyuguti umeze acyo ntashimwa n'abantu ariko ashimwa n'Imana. Abaroma igice cya kabiri ku murongo wa 28 gushyira ku murongo wa 29. Ariko si ukugira ngo ijambo ry'Imana ntiryashyitse kuko abahu aba kuko abamutse kuri Isirayeli atari bo b'Isirayeli bose, kandi kuko ari umuryango kuko ari urubyaro rwa Aburahamu sico kibagira abana biwe bose, ariko kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzokwitirirwa. Niko kuvuga kw'abana b'umubiri atari bo bana b'Imana, ariko abana b'isezerano nibo baharugwa nk'urubyaro, kuko ijambo ry'isezerano ari iri ngo ikindi gihe nk'iki nzoza. Sara yabyaye umuhungu. Abaroma igice cy'icyenda ku murongo wa 6 gushyira ku murongo w'icyenda. Aha Abayuda bari kuba baravugwa muri uno murongo ntago ari Abayuda mu buryo bw'umubiri, ariko n'Abayuda bo mu buryo bw'impemo n'Abakristo biyeguriye Yesu. Bano rero bigira Abayuda atari bo n'Abakristo b'igice nibo bari ko baravugwa ngaha. Benshi mu buryarya bwabo bwinshi bishushanya nk'aho ari Abayuda ari Abakristo, ariko ntakubaha Imana kuri muri bo. Iyo umuntu yiyitiriye izina ry'ubukristo ariko ntagira imico nk'iya Yesu muri we ngo yitondere amategeko yiwe, bene uwo mukristo amubona nk'isinagogi rya Satani. Yigira umuyuda atari we ariko ari isinagogi ya Satani. Uwo Kristo avuga ko yiyita umuyuda kandi atari we, n'umuntu wese yiyitirira izina ryiwe akavuga ati narakijijwe. Ubundi umukristo narakijijwe mbere hariho n'ababiririmba, ariko uko agenda bikemeza ko atari uwa Kristo ahubwo ari uw'isinagogi ya Satani, kubera yuko atumvira Kristo. Ku murongo w'icumi, ntutinye ibyo ugira ubabazwe, uwo mugwanizi agira ashire bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe, kandi muzogira amarushwa iminsi icumi. Wame uyoboka gushisa gupfa, nanjye nzoguha igitsibo cy'ubugingo. Ubutumwa turiko turavuga hariko harakoreshwa imvugo ya gihanuzi. Rero iminsi icumi ngaha igereranya imyaka icumi. Muri iyo myaka guhera 333 inyuma ya Yesu, umwami w'abami Diokrasiano yatanze itegeko ryo kwica abakristo b'ukuri bakoresheje agafuni. Harabaye agahamu gakomeye gushitsa mu mwaka wa 313, aho Konstantino yiyamiriza irenganywa ry'abakristo. Uyu mugabo Diokrasiano yarakoze ibintu bibi cyane ku bakristo. Abakristo barishwe ku rugero ruhambaye, bamwe barabanika babakubita imembo. Abakristo ishengero rya Yesu ryo mu gihe cya Simuruna ryarahuye n'agahamo gakomeye cyane. Ni muri abo ukuntu abantu babamanika ku biti nk'uduhene, barabishe babaca amazosi, barabishe urupfu ruhambaye cyane. Ni muri abe ukuntu babunamika maze bakabatemagura. Ni muri abe ukuntu babashyira ahantu intare zikabajya. Ni muri abe ukuntu intare bazisonzesha igihe kirekire maze zigasimbira ku bantu zikabajya. Ariko abakristo bo mu gihe cya Simuruna babwiwe ngo wame uyoboka gushitsa gupfa, nanje nzoguha igisibo cy'ubugingo. Naho ishengero ryo muri Simuruna ryahuye n'agahamo gatandukanye nako ishengero ry'intumwa ryari ryaraciyemwo. Yesu aribwira ngo wame uyoboka gushitsa kugupfa, nanjye nzoguha igitsibo cy'ubugingo. Pawulo yavuze ko icyo gitsibo cy'ubugingo kizotangwa umunsi Yesu azogarukirako. Hari abantu bashoboye bahatswe gutahura nabi bakavuga yuko kumbure mu rupfu ariho Yesu atangira igitsibo cy'ubugingo kubera ino mvugo ngo gushitsa kugupfa. Oya, Pawulo yarabisobanuye neza avuga ko icyo gitsibo cy'ubugingo kizotangwa umunsi Yesu Kristo azozirako. Ehe, ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba y'iherezo izovuga. Abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa, kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguriye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo ntibazobanza kuzuka, maze natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganire umwami mu kirere. Niho hatazokwama, niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko umwongere mukuru niyerekwanwa, muzokwambikwa mu mitwe igitsibo cy'ubwiza kitazoshira. Petero aca kompleta amajambo ya Pawulo avuga yuko icyo gihe tuzoca twambikwa igitsibo. Yesu yarekanye neza yuko icyo gihe azoba ari igihe cy'izuka ry'abagororotsi, kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajyana iwanjye ngo aho ndi namwe abariho muba. Dufise isezerano ry'Imana kandi ridahinduka, ntimuze mutinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, cyane cyane mutinye abashobora guhonereza ubugingo n'umubiri byemhi muri gihonomo. Mu by'ukuri hano ni amajambo ahambaye cyane, n'amajambo dutegerezwa kuzirikana cyane, kandi n'amajambo dutategerezwa kwirengagiza n'umunsi n'umwe. Uri n'ugutwi niyumve icyo mwema abwira amashengero, unesha ntacyo urupfu rwa kabiri ruzomugira. Yesu yaragaragaje ko benshi mu bari bagize ishengero rya Simuruna bazokwicwa, ariko abahanura ababwira yuko bazohabwa ubugingo busha, ubwo umuntu adashobora kugira icyo abutwara, kandi n'Imana ntagizobubaka. Bityo ntibari bakwiye gutinya abica umubiri, ntibagomba gutegwa ubwoba n'imibabaro, kuko kubaho kwabo guhoraho kwari kumaze kwemezwa na Yesu we soko y'ubugingo. Mukomeze gushyira mu mutwe neza yuko buno butumwa naho bwabwirwa abakurambere bacu, naho bwabwiwe abari bagize ishengero rya Kristo mu gihe cy'ishengero rya Simuruna, cyanke se abakristo babayeho nyuma y'intumwa za Yesu Kristo, ano majambo akomeza kubwirwa n'abantu bose. Birakwiye yuko twiga ano majambo, ego birakwiye yuko mu kwiga duhera mu kwiga buri shengero ryose, buri kiringo cyose ishengero ryaciyemwo kugira ngo dushobore gutahura neza. Birakwiye kubera yuko nta ushobora kujya muri sixieme ataciye mu wa gatandatu canke ngo agende muri kaminuza atize secondaire yo bagira beshe. Ariko kandi buno butumwa n'ubutumwa na none musi buturaba Yesu Kristo yari yarabambwe, uwari yarapfuye niwe yari karavuga mugenzi uwapfuye kandi akongera kwa muzima niwe ari karavuga yuko nawe mu gihe uca mu bigeragezo, mu gihe uca mu byago, mu gihe uhura n'ibi na biriya, mu gihe ufishwa bawe, mu gihe baguhama, mu gihe baguhora ukwizera kwawe, mu gihe bakwirukana ku ishuri, mu gihe bakwirukana ku kazi, Yesu Kristo yaramanitswe kandi yaratsinze. Impera n'imperuka uzohabwa ibyo byose wemera guheba kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Uko ishengero rya Efeso, ni kuvuga ngo abakristo mu gihe cya Efeso bahura n'agahamo bakicwa, niko bashishikara kugwira mbere abantu bose babaye ba mbere mu kugwanya ubwoko bwera bagiye baheza nabi. Atraje yaguye ku rugamba ahegeje gutsindwa n'abamugwanya i Mesopotamia. Mariko Surreri yishwe n'indwara y'agatikizo Septem Severino, yishwe n'agahinda nyuma yo kugera umwana wiwe inkota. Dezi yamizwe n'umwonga. Valeriano yaguye mu ibohero. Aurelia yishwe n'abakozi biwe. Maximine yaguye mu mahanga. Diocrasias no yicishije inzara hamwe na Galeri yishwe n'uruguma. Constantino mu majana 313 ari imirita ari Milano yashinze itegeko rirenga nura abakristo, kuko yari amaze kubona ko kugwanya abakristo si kubica ahubwo kubica ni kwikwegera imivumo. Kristo barahuye n'agahamo gakomeye cyane, ariko babandanya kubaho. Simuruna byarabayeho kugeza mu mwaka wa 323, aho Constantino nawe yemera kuba umukristo, ishengero rikava mu buja rikaja naryo mu giti ahirengeye, nkuko tuzobibona mu gice gikurikira cy'ishengero rya Perugamo. Ubwicanyi bwakorewe abana b'Imana bo mu gihe cya Simuruna bugiye gukoregwa abana b'Imana bo mu gihe giheruka. Amateka y'isi azokwisubiriza, kandi noneho mu rugero ruhanitse, ariko umukiza wacu aracaduhumuriza ati unesha urupfu rwa kabiri ntacyo ruzomugira. Naho mugenzi uri umunyabyaha, naho mugenzi nange naciye mu byaha, nagenda kumenyeshe yuko impera n'imperuka icaha ntikizokwamaho. Ego icaha ntikizokwamaho, impera n'imperuka Yesu azoza kukirimbura. Ubwo bwicanyi bwakozwe mu gihe cya Simuruna na Roma ya gipagani n'uburongozi bwa Roma ya gipagani, uno munsi bugiye kuzokogwa na Roma yiyitirira Kristo. Urupfu abantu bapfa uyu munsi sigo urupfu rwa nyuma umunyabyaha agomba gupfa. Oya, Bibiliya iduhishurira ko hariho urupfu rwa kabiri rutazokurikirwa n'umuzuko. Yugo nigo gihano cy'abasi mbabazi z'Imana. Umuriro uzanana hasi no hejuru uzotimbura, wice abo bose banse kwakira kimazi cha Kristo cyatanzwe ku buntu ariko abagorotsi bo busuko ariko kubamesuye imvune zabo abamesuye imyambaro yabo maraso y'umwana w'Imana ubwo rupfu nta burenganzira rubafiseko kuko bazohindurwa gusa na Kristo umwami w'ubugingo bwacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mugenzi tuzokwambikwa urugori ikamba kandi nta bandi bantu bazoyambikwa atarabize Yesu Kristo. Yesu ari karadodora kurugi gumutima wawe arashaka yuko wugurura kugira ngo yinjire. Mugenzi mwugururire yinjire, mugenzi ni wugurure yinjire, yewe ni wugurure yinjire. Nanje nk'umusabyi w'Uhoraho ndakwizeza yuko niba ufashe ingingo yo kwizera Yesu ha mukagendera mu byo akubwira byose nk'uko tuzogenda tubyiga, mugenzi ntankeka uzobana nanje mubazo kwambikirwa mwijuru ubuzima bushasha n'umwami wacu Yesu Kristo. Mugenzi ntiwibagire kandi kwandika komanteri, kwandika ikibazo cyawe muri komanteri cyangwa inyunganizi cyangwa ikindi kintu wifuza gushikiriza. Mugenzi kandi ntiwibagire gukora like jeme kugira ngo werekane uko wafashijwe n'ikiganiro. Mugenzi niba ufise ikibazo kiwawe personnel canke ukaba ufise canke ukaba wifuza kwifatanya natwe mu rugendo turimo twerekeza mu bwami bw'Imana, uci twandikira kuri izi nimero zikurikira. Mugenzi ntiwibagire gukora abone canke subscribe following ibivanodi muri kurakoresha kugira ngo bizokorohere guca uronka icigwa kidasanzwe kizokurikira aho tuzoraba ishengero rya Kristo mu gihe cha Perugamo. Yesu aguha umugisha, aguhe kwamumwize ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana. Nanje nk'umusabyi w'Uhoraho ndagusengera, kwizera kwawe ntiguhere ariko niwa mara gukomera no kwiyegurira Yesu uzoci kigikoresho cha Kristo mu gukora partage kugira ngo buno butumwa ubushikane no kuri bagenzi bawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.